sabem. Na dunia batikala kita muka usicha uka ben. Sani kurkali mama irumadi hai kiri sabem.
Bye now.